Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boy Tech, Tech for life.
Watoto wa Tivoli Studio. Utakala mwana maloncha. Aleka mwelelo. Akutandu choto pole pole.
Oh, Oh,